Kill.
Si unajua ni genje ni mbwaya.
Miqassa. The beat, you ready? Touch you. Piga pasi pasi ngarva shati shati. Show them girl you a bad nati nati. Punguza ma stress, welcome pati pati. Tendo katingi kacheza rumba taki taki. Toto we jibambe, jibambe. Mpaka wakubite klande, klande. Saka saka tu zichange, zichange. Bata mande baka sande, sande. Oliva kani, taka gizani. Macho za kijapani, siwezi soro randani. Oliva kani, taka gizani. Macho za kijapani, siwezi soro randani.
Pate, pate, you just pate, pate.
Tumia pesa yangu.
Pate, pate, you just pate, pate.
Tomorrow kitu gani?
Pate, pate, you just pate, pate.
Kwani we mungu?
Pate, pate, you just pate, pate.
Wacha unafikiri mbaya feki feki. Kazi yako wewe kugongea feki feki. Ukituona nachekesha hihi hihi. Bande hii atupendagi kiki. Toto we jibambe, jibambe. Mpaka wakubite klande, klande. Saka saka tu zichange, zichange. Bata mande paka sande, sande. Oliva kani, taka gizani. Macho za kijapani, siwezi soro randani. Oliva kani, taka gizani. Macho za kijapani, siwezi soro randani.
Pate, pate, you just pate.
Pato mia pesa yangu.
Pate, pate, you just pate.
Tomorrow kitu gani?
Pate, pate, you just pate, pate.
Kwani we mungu?
Pate, pate, you just pate, pate.
Nini?
Oliva kani, taka gizani. Macho za kijapani, siwezi soro randani. Oliva kani, taka gizani. Macho za kijapani, siwezi soro randani.
Pate, pate, you just pate, pate.
Tumia mia pesa yangu.
Pate, pate, you just pate, pate.
Tomorrow kitu gani?
Pate, pate, you just pate, pate.
Kwani we mungu?
Pate, pate, you just pate,
pate.
Superstar Records.
Ambia kwa 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 kw